DJ Drensky 97.1 Lubig sila ABS-CBN.
DJ Drensky is away.
Lubig sila ABS-CBN.